Kibuga Ramazani urumenyesha makuru kuri radio Burundi mugabo kandi ufise n'andi mabango jejwe mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru FFB ukabujeje ugisata cyo kumenyesha makuru n'amasoko communication na marketing hanyuma warongewe n'andi mabanga usiga afite amabanga menshi warongewe n'andi mabanga niwe ujejwe kumenyesha makuru mu guserukira gihugu intamba mu rugamba twimirije urubanza rudasanzwe kuko intamba ariko aritegurira urukino bazuza gukina inkino bazuza gukina hariya muri Cannes muri Egypte mwaka uyu mwaka turimo kuva ku gihe cya 2021 z'ukwezi kwa ruheshi tubwire imyiteguro imeze gutega kibuga
nibaza yuko imyiteguro yifashe neza nuko abakinyi benshi bamaze gushika hano mu gihugu urazi yuko abakinyi benshi dukoresha baba hanze mbere mu bakinyi 208 mumenyereza Alain Olivier Niyonge ko yatumye ku mengo babiri bonyene niwe wakinangaha umunyegori Rukundo Onesime hamwe na Nyange Yusuf akina mu mugwa Aigle Noir abandi 206 bose bava hanze rero aha tuvugana nibaza yuko abakinyi novuga ibice birenga 208 bamaze gushika ngaha sigaye abakinyi nka batatu bava mu gihugu cya Zambia akaba sigaye nabandi batatu bava mu gihugu Kenya abone kwera ihigano ryabo rizorangira mu minsi ibiri iza kuza rero bisigura yuko nibaza yuko itariki 30 tuba dufise abakinyi bose 208 batumye ko nuko ngingire babivuze n'umva rero urubanza rudasanzwe ni rukino ruzohuza umugwi ntamba mu rugamba na
Egrimo
mu byo twise intamba day no kuvuga yuko nakanyo twaronse yuko abanyagihugu boterera bagaza gushikira umugwi serikira gihugu ntamba mu rugamba muraze ko dufise ikibazo cy'uburyo nivyo leta yaduhaye uburyo cyane numva ariko titegura kuduha uburyo mugabo ni ibintu bisaba amafaranga menshi cyane bisaba amafaranga menshi cyane yaba matike y'indege yaba bimwe twita lokale nga ama hotel yo nga hano hanze bisaba amafaranga menshi cyane cyo gutuma twavuze tutirumva leta yonyene ishira mu by'umupira w'amaguru yonyene
nibyo byishoboza
ibyo bishoboza ko turondera abandi bantu baza gufasha muri ico gikogwa nibyo twaratanguye amahinguriro amasosiyete amasosiyasiyo bamaze kuduterera menshi mugabo urabura yuko tukikeneye amafaranga menshi cyo gutuma twavuze turumva rero uno munsi dusaba yuko nabene igihugu nabo nyene boterera muri ico gikogwa ndetse bamaze ibisi babidusaba ati none ko dukeneye gutera intamba mu rugamba
twoterera gute
dukeneye gufasha intamba mu rugamba rero urumva mu bicishe mu matelefone vya bindi tuvuga tuti amafaranga cha mu matelefone mugabo ubwo buryo urumva hano mu gihugu cacu ni wushemeye cyane hajya iri faranga rica kuri telefone
biragoye
bati rero urumva dutunganye kundi kuntu hanyuma rero tuca twifuza yuko tutunganye ngo rukino ruza guhuza intamba mu rugamba n'abakinyi ba Aigle Noir muraze ko dufise abakinyi bashasha bazoza mu guserika gihugu ba Elvis Kamusoba ba Joel Bemba ba Delanis urumva bo ni bashasha nta numwe bazi ngaha mu gihugu n'abandi rero urumva mwabonye mu rukino rwa Gabo rero urumva nakajyo yuko abantu baraba abakinyi bashasha hanyuma na Aigle Noir nawo nyine usanzwe uri kuritegura amahiganwa ya Champions League mu gihugu cya Afrika barazanye abakinyi benshi bava mu gihugu cya Guinea cya Zambia za Senegal urumva rero urumva nakajyo nawo nyene kwerekana abakinyi babo bazokina mu nkino za Afrika rero urumva nokino ruhambaye nivyo nokino gwa kivandimwe mugabo rukomeye cyane kuri no migwe ko ari ibiri intamba ziko zitegura kuja muri Cannes kuri d'Afrique des Nations hanyuma numugwa Aigle Noir nawo nyene
kwitegura
amahiganwa ya Afrika rero mugabo kinini ya cyane nuko rero urumva nakajyo duhaye abene gihugu abakunda umupira abakunda intamba yuko boza gufasha muri ico gikogwa nico gituma twavuze turumva itike nta tike kwa kundi tumenyereye itike n'ibihumbi bitanu kwinjira kuri stade mugabo si tike ni intererano urumva no kuza gushyigikira umugwi intamba nico gutuma tuzoguha ka certifica
yuko waterere
kanditse kurumva ndashigikiye intamba mu rugamba ndashigikiye intamba mu rugamba bisigura yuko ni kwa kundi tuvuga tuturumva ka kama mwadutera abene gihugu ngo mugomba mufashe intamba mu rugamba nako rero urumva kabonese
tugasaba ko
abantu boza itariki 31 kuri Stade Prince Louis Guagasore twiteza yuko tokwakirana n'imiburiburi abantu ibihumbi 12 bose basoja kuza gufasha umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba muri ico gikogwa kidasanzwe hanyuma tukavuga tutirumva abava mu ntara zo hagati mu gihugu mu gihe batosho yakuza kuri Stade Prince Louis Guagasore kuko urumva bisaba amafaranga menshi ibihumbi 5 byo kwinjira
hanyuma
ni tike tufate nkumva hariya imuyinga mu cyankuzo urumva bisaba yuko ni buri abafite ibihumbi 50 tukavuga tureru urumva tuguma turungika ama certificate yatanguye kugenda urumva hariya za ruguru ushobora gufasha inamba mu rugamba ufise ubushobozi na guri yo certificat azarije 5000 naho aturinda kumanuka ibujumbura mugabo iyo bafashije mu gikorwa gikomeye cyane cyo guterera cyo gushikira intamba mu rugamba rero nugo rubanza rero urumva twimirije nivyo urumva tuvuze turumva no rubanza rudasanzwe ko kurumva hazoba imice itatu harugo rukino ruzohuza intamba na Aigle Noir mugabo imbere yaho nuko hazoba tuvuga entertainment najyo umwe mwerekana ngaha muri BTV
yego
ukwinezereza rero urumva twasavye yuko abaririmbyi urumva boza kuririmba
kuri nyamusi twaratumiye abaririmbyi
twaratumiye urumva naho uvuga tubije umupira si cyane mugabo urumva genda
akazikinda gakunda
akazikinda gakunda nico gituma urumva tumaze gutumira abaririmbyi imbere aho tuvugana nibaza yuko nka Fishulove yamaze kumenyesha neza yuko azoba kuri nyamusi wa 31 kuza gushikira intamba mu rugamba babandi baririmba indirimbo z'intamba mu rugamba zishika nka itatu bose baturi
kumwe
mbere ibiganiro byo kuzana Natasha kuri uwo munsi bigeze kure tuko turavugana n'abajejwe ibyo kumenyekanisha we muri imvi Natasha umengo turi kumusozo nibaza yuko ejo bishobora gukunda yuko tuvuga turumva tumufise Natasha nawe nyine muri ico giteramo hamba vuyi yo kunezereza abene gihugu n'abakunzi b'intamba mu rugamba hazoba igisabisho nivyo tukeneye umuhezagiro ni ekipe mu masata renga 18 nani inyuma y'igorukino bazosha bafata indege bagana mu gihugu cha Qatar aho bazimenyereza imisi 10 hanyuma mu gihugu cha Tunisia naho nyine bazokwimenyereza imisi 10 aho bose bazokina inkino za kivandimwe muri Qatar bazokina n'umugwi wa Algeria hanyuma muri Tunisia bazokina n'umugwi wa Tunisia mbere tuko turarondera n'izindi inkino zoshakuza ngaha hagati imbere yuko bashika mu gihugu cha Misiri aho bazoshika ku tariki 18 mu kwezi kwa gatandatu bikiyumvikana yuko imisi renga 15 bazo bari mu bihugu vya Qatar na Tunisia aho bazokwimenyereza bakina n'inkino za kivandimwe rero urumva yuko urubanza rudasanzwe tariki 31 mu kwezi muri uko kwezi umunsi wa gatanu azuba ari vendredi sportif urumva kenshi mu masosiyete leta ni bakora urumva bagiye mu bintu by'inkino rero urumva nakajyo keza yuko boza kuri stade Prince Rugo Gasore gushigikira intamba mu rugamba hanyuma nkuko nabivuze urumva nakajyo kukubaha ni darapo ati ni mugende muri intwari zacu mwarabikoze mu gihe mwakina numugwa wa Gabon muraronka amanota mugiye mu nkino za Afrika rero ubu rero turabahaye darapo ni mihezagiro muhezagiro rero zogirwa ari umutegetsi w'igihugu azoza kubashikiriza iyo darapo hanyuma n'umuhezagiro w'abanyagihugu abakunzi b'intamba ati rero fata idarapo mugende muduserukire neza mugende amahoro musubira amahoro rero urumva ni igikorwa kidasanzwe hanyuma hazoba n'abantu b'amadini nivyo urumva muhezagiro wenyine n'ukwiye nico gutuma twatumiye abarongoye amashengero katolika amashengero rya Islam n'ishengero rya Protestant bose bazoba ari kuri Stade Prince Rwigwa
Gasore
babazahezagire tangi bisabisho hanyuma tuvuge amin amin mugende neza mugaruka amahoro hanyuma mukora ibintu bikomeye cyane cyane mu rukino rwa mbere uzobahuza no mu rwa Nigeria itariki 2022 hanyuma imisi itatu mu nyuma hazoca bakina no mu rwi wa Madagascar iyindi imisi itatu bakakina no mu rwi wa Guinea tukibaza yuko mu guserukira gihugu ushobora gushikana kure kuko barabitwerese bagize kampanye ya Afrika nibigeze batsindwa bahuye n'ibihugu bikomeye akomeye nka Mali nka Gabon barigenza neza tukibaza yuko no muri izo nkino za Afrika ibintu bizomera neza cyane.
Ego kibuga mu guhera heza tubwire neza neza ku munsi wa gatanu uvunaguye mu majambo avunaguye ibiroje ku munsi wa gatanu 31 bimeze gute hazotangura iki hazokwira iki ko hariyo na Soare Dogara tubwire byose mu majambo avunaguye ngene bizogenza
ukoze. Umuce wa mbere ni entertainment
no kuryohera abantu
no kuryohera abantu ni indirimbo zizokubitwa. Umuce wa kabiri nivyo bisabisho ni udarapo hanyuma sozere n'urukino rukomeye hagati y'intamba na Aigle Noir duje nga chatugenda aho ikibanza Barudi yateguye n'umusozo wigano y'umupira w'amaguru mu Burundi bisigura yuko azotangwa
udushimwe
kuba kinyibigenze bigenje neza mukinyi mwiza watsinze amagori menshi
abanyagori
beza 11 batangu beza tuvuga urabyirigano agihose urumva nabandi bigenje neza n'utundi dushimwe ko abantu benshi urumva barongoye ibintu by'umupira w'amaguru mu Burundi rero urumva urundi urubanza ruzotangura igihe cy'isa 11 n'igice bisigura yuko ni umunsi udasanzwe urumva urabona yuko ni umunsi upakiye cyane
ngo bisigura ibikorwa byinshi
tuzotangura kuva isa 7 nico gituma urumva abantu badufasha muri ibyo bikorwa urumva basanzwe badufasha baterereye tubasaba yuko boza kwerekana ibintu byabo ama societe ama entreprise bose bazofise ibisharizo byabo hanyuma n'abafise ibintu badandaza dufate abadandaza amata nkanatsira abadandaza ifananga brasserie abadandaza bose bazaba ari kuri stade hamo urumva nawo shika saa 6 saa 5 uzoronka imirimo mfungura hajya kuri stade hamo uvuga turumva n'urubanza rukomeye
kuva
isa 7 gushika isa 11 hanyuma tubandanirize aho bararudi yadutegure ibindi bikorwa byo gushimira abantu bigenje neza mu higano ry'umupira w'amaguru muri uno mwaka urangiye
kibuga urakoze cyane ndagushimire nongere nshimire ni ishira mu gihumpira amaguru mu Burundi waserukiye twizere yuko tuzosubira vuba cyane
nanyuma nje ndashimiye ikibenyesha makuru televizyo BTV badufasha cyane muri iki gikorwa tukabasaba yuko bo bandaniriza turi kumwingi nibaza yuko mu bintu byose tuzogira muri iyi minsi tuzobatumako nta kibazo yuko tuzofashanya mu guteza imbere inkino n'umupira w'amaguru.